muhejeje kwakira umuririmbyi rurangiranwa hano mu kibuga cy'indege cya Bujumbura umuririmbyi azwi ku izina rya Beja mbega abarundi ariko baratwumviriza mwababwira ikimuzanye nyamukuru mwebwe musanzwe murongoye iravyo y'ico kanjo
ikimuzanye nyamukuru ni iteramo azobwira ku munsi w'itariki za 29 n'itariki 31 akazwe mu biteramo bijanye no ku ni iravyo y'ico kamana karanga kimico ki Burundi bizobari n'imico yabo muri mayo tazobaza ni Burundi akazobe n'uburyo kugura kuba kandi barundi uko na imico yazuke ko iburundi kwaruka konsere yazuke kera tugara kwari kintu cyiza kizwa kije
muko muraraba mu myiteguro mwateguye mu nteguro mwateguye murabona yuko abarundi bazokwitaba akamu mwabateye
twibaza ko bazotwira akamu kwabateye urabona ko ashitse kana kare ashitse imbere ashitse inzwi biraro nk'umwanya kwitegura azogira ibintu bishimisha abarundi kandi bibyoshye
Mutwibutsa ibibanza bashobora kumusangamwo cyangwa ashobora kubonamwo uwo muhinga mu gihe yoba ataratunganya ibyo biterano ngo bamwibonere amaso mu yandi nk'abari bamukeneye
yego azoba ari kuri club niha azogira n'ikibanza cya mbere ama azoza aracha ku radio uzi nk'uzo kwifuza kumuko bavugana kwisamiza imico ko bazogira niganire mu telefone bavugana
uherutse mu gigano n'amenyesha makuru mwara mwamenyeshije ko azoba ari kumwe n'umugwi munini waba basanzwe bakorana none usuka batwa mu nyari wenyine mbega byagenze gute habaye kibazo kiki
abandi barashitse bariteguye bimeze iminsi bitegura nico gitumwe twashaka ubu yarasigaye ubu inzu yindi sigaye ni kuba zo kwama bari kuri muri ibyo zo kwitegura kugira bazoshobora gutanga igitera mu cyiza
amakuru dushikira yavuga ko ashobora kuba avuye mu gihugu cya Kenya mbega yaravuye gukora iki bya ho yase igitera
Oya ntiyaravuye muri Kenya ni Kenya ni yarenga transit indege ya mukura mayote ya muri Kenya amatene yodi yindi ibuzana gushika Bujumbura
aje mu mugambi urimo nabandi aririmbyi b'abarundi umuntu yo kwibaza ati mbega abo baririmbyi b'abarundi bobo bagiye gukorana gute na cyane cyane nk'abatari bakurikiye igihe mwatangura kutubwira umugambi
bazokungura ko byinshi abantu bazokungura ko ari ubumenyi uve muri mayote ubumenyi uve muri cazuke n'ubumenyi wundi abarundi babarinze abandi batarasanzwe bafise nawe nyene yige ku bandi barundi hari barundi ko ari abarundi b'abatista bafise byinshi yo twigira ko ko nyene bazoshobore kwigishana antibo bagirana imico n'akaranga nyene abarundi amenya kandi karanga nawe nyene amenya kandi karanga k'abarundi
mutwibutsa abaririmbyi bazokorana
ibazo ari kumwe na Rarijo Black G, Happy Famba na Natasha na bandi yiwe hamwe n'abandi bazabatsinga uwo munsi
abarundi basabwa iki mu bijyanye n'ibyo biteramo bazororera kwa gusa cyangwa bazorihishwa
oya bizorihishwa kandi na mayerame azimbutse ya mbere ibihumbi bibiri kuri mizeve biteramo 31 ama ibihumbi icumi kuri club itariki 29